Shalom, me chat chamu nyina frame. Nana, I fenifi essential. Twenyuma yode panel so ni mu nsama na twenyuma to ne de bia so ni mu nsama akeka no. Comment twenyuma di maso ni na nsamu. I say, Adominu ni asem, di aka mene untem ye odon kwa. Minu ni asem, di aka mene untem ye odon kwa. Odo ye uwe, me intiye ni ye atan fibe ka. Osan se, odo bi ye uwu aeng. Minu mi untem, odon kwa ane oho, inti me intiye ni ye kofo beke ka. Fise uti ye oma, ye ntembe se, aeng.
Si. Awariye mu ntokwa, sasa zini ya buo, ntokwa mpawariye mu arada.
Ose, Ose, awariye mu ntokwa, etise asase ni abuo. Ntokwa mpa aware mu ada. Ɔn sɛ asase efom. Baabi abeko bia abuo gu hɔ. Nsu ase abuo gu hɔ. Pepɔ so abuo gu hɔ. Baabi abuo gu hɔ. Desert mu a ya anwia kra no hɔ bɛ hu abuo kakra hɔ. Nti aware mu ntokwa te sɛ asase ne abuo. Kyɛ sɛ wuntimi nyi ntokwa mfiri aware mu yɛ de kra yɛ bɛko. Ɛn ɔ sɛ mpenatwe mu ntokwa kon ɛte sɛ asase ne abuo. Ah sɛ dɔ kan na nti sɛ yɛware a wo yɛ de kra yɛ bɛko. Sɛ yɛ twɛ mpena so a we had a cry, a beckon. I'm
ripping a casa casa.
Em ribbing a casa casa, a bar mini me doff in 10 minutes or bar root in 10 just on a root. A watch, dear. On in a year and a coin, I'm Jomoko and a wussy saying.
When I get a pay for ya, I say, when you have a real
seminal, a janet and penny for she, I say, your barber has some name. I be see a minute. Medophon temp, just some over here, see, and Yaka Semona, Bibia Codadin. I did,
you must idea, yet is I don't know. Ah, say,
you say, I did in San Ayano, yet in Suya, in ye that you say, Nias, sir, son, sir, Sanny, yes, son, as I say, sir. Yes, I say, I did to honor one fan to why if you talk a jan nanny war, and soon to me, ya honshe. I was sample for GI. The idea inside the old in Suya and ye, which is I was so deep, she should be beyond a crown super pepper. In simple in first, she has sent Tokana and a doffo coin. A mobile baby says she has someone be beyond the dean. Not what you mean a doffo, not at now affable. Affable yourself forever and ever. Yada. I see if you share much, you share much, ya. Ababiani asem yi mu de ye hu ya ne se otamfo bronsam no pese wo se ye ntem mene oba broni ntem ye se ntokwa na ye ko no panifo tena ase no ababiani mu eni se ye ko ntokwa asem bia ni ho an ya kwa
ye je mu ye je ye je ya ababiani asem nu na de ye hu ya ne se otamfo bronsam no pese wo se ye ntem e mene oba broni ntem
aje obunsam yu mani na be ye kwa munya dada Wabon sound in your man, you know, by your qua. Almost some of us are 7 minutes off on Tim. On your man, you know, by your qua, and quay him.
It is any man, yes, you know. As I mean, no, do you are doing? You mean, no, be a rocket. No, yes, sir. I'm really not going to ask him.
Ain't you know, I was saying, me, no, be a can't tam, now we didn't see, sir. On any young coon, yes, sir. Now, in mum, you bet not affable. Inya bibia manenka na yenkamum amamfuo wo ma yenkamum no be ye ye ai Nti, odo ye wudi ni nsa maame, Na me nsome de me nsatu ni komu a. Me nsome de me nsatu ni komu. Ye mienu ye hwe ye ho anim. Na sɛ me firi ma no baa ye ne sɛ, odɔ me ne wuni asɛm de aka me ne wo ntɛm ɛyɛ odɔ nko a. Nti odɔ ye wei, nti ani atamfo yi bɛka wo san sɛ, odɔ bi yo wa. Me nu be wu ai. De na Adomako Nyamekye kan sɛ, aware ana sɛ mpona twɛ mu ntɔkwa, ɛte sɛ sase ne aboɔ. Ɛ sɛ wuntimi ntim, wuntimi nyi mfirim. Aware ye de kra ntɔkwa bɛbɛm, mpona twɛ ye de kra ntɔkwa bɛbɛm. Ne mum sɛ ntɔkwa ne baa ye mi nu ye ntɛ ho ase. Na ɔne ne dɔfo nya akasa kasa me kɔdru mpanimfo ni. Panifo hwɛ asɛm ni mu no mo hu sɛ aba biara ni asɛm yi mu kyɛ sɛ make sense. Mo mienu mo kanta na mo ni sɛ obiara ne ne nyɔnko ni asɛm. Ai, nti ɔse ɔdɔ ye wudi ne nsa maa me. Na me nso me de me nsa to ni komu a. Me nso me de me nsa to ni komu. Ye mienu ye hwɛ ye ho anim na asɛm afiri ma no baa ye ne sɛ ɔdɔ me ni ni asɛm de aka me ne wo ntɛm ye ɔdɔ nko anti. Ɔdɔ ye wu ntie ne atamfo yi bɛka ɔsan sɛ ɔdɔ bi yɛ wu. Na ɔbaa no so ka saa pɛpɛpɛ bi kyerɛ no. Nti ne sɛ ɔno ɔdɔfo ɔhɔ na ntɔkwa baa. Nti sa wo niyama se okwa, fi se okwa obi beba. Me kwa mo bi aba kania o petre me. Ena mo bi suno bi aye ye. Biazi mo. Okwa obi beba nti ya study.